te piki paki paki ki ta 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 rope whakamutu ngā mo te rangi ko te Kāhui Kuratea.
Now my key for it, ngā karu, ngā tope ara te mahi. I nāe, kua tūreikura, kua mate, kua hurungutu, ko te wai ora wawarua. I pokokohua! Kai a te kurei!
Ho! 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 Ho!
wana.
Whakarongo mai e ngā ranga tīra Pākehā.
Katoa.
Me ngā ranga tīra Māori.
Katoa. Oru mā hōrara o kau, oru o te tonga.
Whakarongo mai.
Pekarei, kai koutou katoa, e noho ana, i te ao katoa.
Whakarela.
Whakarongo kūtaha, i ni o iau. Tēnei motu, e te ea motu, e te waipanami.
Oh, no, you're not.
No, 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 no,
Ho mai anō te pī ki paki paki ki tā tātā rōpū.